that, it is also Msindo Ibanati says, look, this is about us. It's our home ground. And Manyanya also sends another ball forward, looking for Petlane. Petlane tries to whip that ball in to no man's land. It's a throw-in for Richmond. It's a throw-in for Richmond. Dimakatso.
Aganyagas namhlanje ukukhuhlamini. Asibone manje ke ipholeliso bayinkosi. Hayi wasebenza futhi ke la umanamela nanga ithuba goalkeeper. Oyalthatha. Yabona mase kungene uSamson umehluko omkhulu kuRichmond United ngoba nale bhola uyena nje le half volley uSamson 7 goals egameni lakhe kule season uSamson. Mohale uzama ukushaya ugoalkeeper kude uMohale cishe elahla le yabhola lika Mohale emtshontsha ngempela ugoalkeeper Omotsabi ugoalkeeper we Richmond United khona umdlalo osehlezi phansi futhi owe Richmond awuthi siphinde silibone le bhola uyena oluwinile lapha uMohale awubheke ukuthi ukude kanjani wamshaya ugoalkeeper laphuma eceleni ikwephali awubone nje ishoti lakhe uMohale ona ukuthi uzongena nali ibhola ke lide shaya ugoalkeeper lapha Shayipali, Nali Chuba, Pasquapali. But when is Alte Makanta Bong out is Bogan Guteganjani? Nah, Legle Ahafiabo, La Shayipali. What do we have? Ah, Lee Belsobali, Sikolil Gakotani. Opegage, La Shayala Pepalini. Sibone kahle ukuthi alujombanga yini laphana ke ugoalline leli bhola uthe uyaqedela nali le bhola futhi asilibone kahle ayikhona alingenanga le bhola belizoba igoli elikhulu kakhulu leli.